Oh, kimbia nini bro?
Bro atatuua yule, atatuua.
Nani huyo?
Atumaliza.
Ngoja kamwangalie.
Wewe usiende tauko utakufa bro.
I'm going to go to the hospital.